café nem.
Nataka niweke status.
Usiweke status, please.
Jesus is Lord.
Yeah. Kwa nini?
Italeta shida.